Ibhunga labeenkonzo ze-e-hailing libambe indibano noonondaba ngenjikalanga namhlanje malunga noqhankqalazo lweentsuku ezimbini egoli. Olu qhankqalazo oluza kuqhubeka ngolwesibini nangolwesithathu lelokuphakamisa imiba ijongene nabaqhubi kunye nabakhweli efana nokuxhatshazwa ngokwemali kunye nokhuseleko.
Intlangano engenzi inzuzo e-hailing partners council namhlanje ngesikhathi ezantamama imembezeleyo kwabeze indaba ngohlelo lwayo longenela kukhukhulela ngoqo westeleke emkhakheni wezithuthi zomphakathi ezisebenza ngohlelo lwesimanje okuhleleke ukuba uthathe izinsuku ezimbili kusukela kusasa zeyishumi neshakalolunye nomhlazi ngamashumi amabili kwephezulu. Kuzokhumbuleka ukuthi akapheli izinyanga ezingaka abashayeli balezi zithuthi zomphakathi ezisebenza ngokohlelo lwesimanje bebebeke khona amageja phansi bekhala ngezinkinga eziningi ababhekene nazo nokugqama kakhulu ubugebengu bokulinyazwa nokuphucwa kwabo impahla kanye nokubulawa kwabo. Inhlangano iveze izikhalazo eziningi ezibhekene nabashayeli ngokunjalo nabagibeli balezi zithuthi zomphakathi nebeke kakhulu eqhulwini ukuxhashazwa kwabashayeli ungavikeleki kwabo kanye nemali encane abaye.
We have been working with these companies for years. When they come here in the country, they were coming to, they came under the umbrella of bringing, you know, employment, you know, change and all that. Little did we know that they will become the exploiters that they are today.
Le nhlangano egxeke kakhulu amadlela ndawonye kahulumeni wesifundazwe saseGoli kanye neUber Eats ekubiza ngokuzocindezela lemboni ithi uhulumeni into engabuya yenza ngabufaka lo mkhakha ngaphansi kwakhe ukuze kusizakala abashayeli kanye nomphakathi wonkana.
Uhulumeni makabeke iregulation ezakwenza ukubana zonke ezi stakeholders zilandele umthetho and zigcine ucwangco elizweni. Sithetha kakhulu ngokubana o-driver mabaphile, baphilise abantwana babo. Sithetha kakhulu ngoba ama-raiders nawo xa esebenzisa i-apps zethu mawabe safe afumane i-effective service.
Kusenjalo nomfelanda wonyaba asebenza kwi-South African Transport and Allied Workers Union ube usunxusa umphakathi kubube ingxenye yalo mbhikisho.
Call upon the masses of our country to stand by EPCO and support their demands because they are in their interests. The safety of riders is at stake here. The safety of South African citizens is at stake.
Lezi zinhlangano zithi lo mbhikisho uzoqala emahhovisini kandunankulu wasesifundazweni saseGoli uPanyaza lesufi bese udlulela emahhovisini alezi zinkampani zezithuthi zomphakathi zohlelo lwesimanje kweyi-Uber neBolt lapho befuna ukuyoshayela khona isibhekile sokugcina amaqondana nezinkinga ezithinta uhlelo lwazo lokusebenza. Ezindabeni zeSoweto TV, ngingujabulansele, ngiseBramfanteni.